yenge fromage kutwaki yebera batahira batatu ndi bakibagira babasa ko barati zacu nyamwe ngonge zaritse ku masonga mwange rimwe za zurebe bitare biteze neza bikera nk'inkongo biganja mariza yose yose agakamwa cyane maze abavuruganya bakagwa agacuho mwange rimwe mama ndende zirushina